napewa na Mungu, na mimi nimemthibitisha Mungu, hili ndilo chaguo langu. Nimemthibitisha Mungu, hili ndilo chaguo langu. Chaguo langu, chaguo langu, chaguo langu, hili ndilo chaguo langu.
Nimemthibitisha Mungu, hili ndilo chaguo langu.